Sanibonani la kuwantsho phakama ndibingelelo sifunda. Ziyakhala ke umbukeli wethu, bathi ayikhala. Ongizwe Mchunu usephumile enkantolo emva kokuthi ekhokhela ibheyili yey'nkulungwane ezimbili. Ukhumbulayo umbukeli wethu ubeboshwela ukuthi ayikhali. Leli gama nje beliyinkinga ukuthi ziyakhala. Usaphothwe abalandi abaculi abaningi-ke bakwamasikandi, singabala khona igcoba melisha, unavigator kanye nonjoko. Ukhumbula-ke embukeli wethu ukuphuma kwakhe kujabule wonke umuntu, kwaze kwajabula namakhosikazi akhe ejabulela ukuthi ubabuyele ubabuye ekhaya. Sathemba nje nomndeni wakhe uthokozini. Umbuzo wethu-ke embukeli wethu ukuthi le Ayikhale Freedom Fighters isingaphasi hhayi nongizwe ephathe nje impela ebe neqembu lakhe. Sacela nje embukeli wethu ushiye umbono wakho ngalolu daba ukuthi ngempela i-Ayikhale Freedom Fighters isingalibamba inokhetho. Acela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi kwe-comment section. Ungakhohlwa ukulayikha nokusubscriber. Ngithi ayikhale mbukeli wethu, awangasubscriber zokhala mbukeli. Ngiyabonga.